nkuko muri ko murabibona turi muri zone ya Ngagara quartier DC turi kuri uwa kane igenekezo rya 13 ruhuhuma aho ishira hamwe BDUSA ryaramuseriza gushikiriza agafashanyo imijyango 350 iyo mijyango ikabigizwe n'abantu bashira ko bababa hafi igihumbi nkuko muri ko murabibona aha bari ko rabahamagara bashira ko batonze ku mirongo aho gafashanyo BDUSA isanzwe iva muri leta zunze ubumwe za Amerika aho ari ishira hamwe rihukirwe n'abarundi basanzwe bava mu leta atandukanye ari muri ico gihugu akaba agafashanyo kagizwe n'ibiharagi amavuta ibitenge hamwe no muceri akari byo zashye guhabwa rero nabo banyi gihugu basanzwe ba muri city ya Sabe aho hari muri zone ya Ngagara quartier 10 umwe mu asanzwe baserukira uburundi muri leta zunze ubumwe za Amerika nawe nyene yari yateye iteka ivyo birori byo kubashikiriza aho gafashanyo kari kagizwe n'ibiharagi n'amavuta hamwe no muceri
Dr. Zena turabahaye ikaze hano mu gihugu cy'u Burundi.
Murakoze cyane.
Turabahaye ikaze duheruka kubakira ku kibuga cy'indege igihe mwaje mutubwira imigambi itandukanye muje gukora mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane gufasha abarundi bahuye n'impanuka. Eka hano tukaba turi muri zone Ngagara na muri Sabe aho bita Sabe mukaba muri ko muratanga imfashanyo. Tutarashika hiyo mwotubwira abo muri bo kubera iki mwaje mu yo gucu Burundi ni kubera kimwimviye gufasha hano na cencane munino zone ya Ngagara
ego murakoze kwica kibazo ciza cyane jewe nkuko mayivuze nitwa madam Zena ndi muvugizi wa BDUSA ni ishira hamwe urunani rw'intamenwa rw'abarundi bari mu ntara zitandukanye mu mareta atandukanye twebwe intumbero yacu nyamukuru niko tuja hamwe tugakorana tukiteza imbere kugira ngo duteze imbere igihugu cacu muri make uko BDUSA itunganijwe dufise inzego zitoregwa n'abanyagihugu BDUSA igizwe n'abanwanyi bayo indongozi ziri hejuru zikorana n'abanyagihugu mugabo twe duhacanisha agaciro abanyagihugu
biragaragara ko ibikorwa bya BDUSA biriko biragenda neza cyane mwiyumva gute ukungene abanyagihugu bo muri zone Ngagara babakiriye n'ubugwa neza nk'uko waserukiye BDUSA mwiyumva gute kubwanyo
nukuri ndafise umunezero ntangere nashaka mbanze subire nshimire nyakubahwa chef de zone wa Ngagara yashobye kutwakira kugira ngo dushikire abene wacu yatugura umujyango aratwereka ati bene wanyu ngaba mubashikire mubavugishe bene wacu muri zone Ngagara nashaka ndabwire yuko turi ngaha kubera mwebwe turi ngaha mu gukora mwebwe yako tubashikire tubabwire yuko tubakunda ibyabashikiye natwe biri ku byatubaje cyane gose ku mutima turi ngaha kugira ngo dufashanye mugabo nko bese bayivuga ngo akimuhana kazi mburuhise turi ngaha kugira ngo dukorere hamwe kugira ngo tugire inguvu tuzoje hamwe twiteze imbere
wabonye abaserukira leta batari bake hano mbega babafashije gute kugira ngo mushikire ababene gihugu baha mu Ngagara
murakoze ico ni kibazo ciza cyane gose kuko twebwe muri BDUSA dukorana nabandi dukorana n'inzego na cyane cyane ko turi twaje gukora ibi kubikora mu Burundi hitwari kuya dukiza tuze ngaha tudaciye mu tudasavye uruhusha ababijejwe nuko twashimye ukuntu ministere ya solidarite ministere ijejwe ama relations exterieur badufashije kugira batworoheze turonye impapuro zituma twoshika ngaha kuko uko mubibona aba bantu bari ngaha batwakiranye igishika mugabo irembo twagigururiwe nabo basanzwe bazi basanzwe bakorana turashimiye cyane leta kuburyo batworohereje kugira ngo tuzi dushike ngaha twebwe tuzokorana n'abanyagihugu bari ngaha intumbero nyamukuru yacu n'iterambere kandi iterambere ry'abanyagihugu leta nayo ibibona murakoze
simbire gato iyo mwavuye hariya muri New York na cyane cyane mwishira hamwe ryanyu BDUSA Burundian Diaspora in USA ubuheruka mu kwezi kwa nzero mwarategekanije inama idasanzwe aho mwize ibitari bike mbere tukaba tubona bimwe muri mu ntumbero mwashitse ko ari ibihano abanyagihugu b'u Burundi bariko barunguka ego muri hadatevye mwateguye indi nama izoba kuno kwezi nyene kwa ruhuma igenekerezo rya 29 izohera gushika izoshika igenekerezo rya mbere ntwarane mwoshobora kutubwira intumbero y'iyo nama nico izoba igamije
ego murakoze cyane intumbero y'iyo nama izoba mu kwezi mu mwaka w'ukwezi kwa kabiri no kugira ngo amareta yitunganye yiyandikishe kugira tutangura ibikorwa kuko BDUSA iranditswe mu mategeko ya leta ya Zunze Ubumwe za Amerika au niveau fédéral mugabo mu leta atandukanye ntituragira impapuro zituranga kugira ngo tutangure ibikorwa nyezina iyo nama rero izohuza ba president n'aba vice president babo kugira ngo bakorere hamwe bandike amashyirahamwe iryo shyirahamwe BDUSA mu mareta yabo atandukanye kugira ngo tutangure ibikorwa by'iterambere noca ndabanka korero ngiriye ko dufise nk'umugambi w'ibintu bijanye n'uburezi abo o ivyo gisata nkuko dufise gisata bibishika hafi indwi igisata ca kitaye n'uburezi n'ico cimigambi bo baramaze gutangura mugaho kugira ngo batangure ivyo bikorwa duteza kwa dufise urupapuro bita tax ID kugira ngo ileta yose itunganye imigambi y'abanyagihugu abo turi kumwe mu mareta batangure mugabo n'imigambi yo muri federal itangure muri make iyo nama izoba ni kugira ngo amareta yandikisha iwabo atangure ibikorwa by'iterambere aho bari kuko au niveau federal turatanguye iyo nimero turayifise muri IRS mugiye kuyisata BDUSA mwanditswe gute turafise iyo nimero mugaba amareta amaze kugira kwiyandikisha nayo imigambi izoshitangura imaze gutangura rero ni kuvuga yuko umwaka wa 2022 ni umwaka w'ibikorwa tumaze hafi umwaka twitunganya tuyandikisha tondera abanwanyi mugo uyu mwaka ni w'ibikorwa ni kugira ngo twiteze imbere hariya kugira ngo tuze duteze imbere hano mu gihugu cyacu
turabashimiye cyane
murakoze cyane murakoze.